He mahanga mate nui o te ao Māori I tēnei tau. Kua noho tuakoka, te ao kapa haka, te rāngai tūmata nui, te rāngai ture, te rāngai whare pāpori, me tō tātou reo I te wehenga o enei whetū tārake o tātou. I tēnei tau anō rā hoki, ka mate te hoa tiriti o tātou o te Māori a kuini iri hāpeti, anei rā a Harata Brown.
I te hiku o te tauhau Pākehā kariro ko te pau o te hiku wai.
Ko te reo whanaungatanga tēla! Ko te reo tangata tēla!
Mātanga haka, rangatira o Ngāti Pikia o Ngāti Mākino, ko ia ko muriwai I hākara. Ngūana ko te whītiki o te kī ko tā wira gārana, hoia no mua, kaimahi kāwanatanga kaituhi hoki.
I need to look at every aspect of this organisation from the top of the organisation to the bottom.
Tahi kariro ko kahurangi June Jackson, pautoko manawa o Mūma, kai hāpai te iwi Māori noho tāone ki te takiwa o Manukau.
You know, everything that I've done, I didn't think it was that exceptional. It, you know, I just took it for granted that everybody does it.
Ka ngaro hoki ko te kanohi o te motu o te whānau hakihana, ko ia ko te taniwha hikuroa o te rāngai ture ko Moana Jackson.
It misinterprets our history, where the taking of power, the taking of land from Māori, actually resulted in the privileging of Pākehā.
Āpano ni tikanga ana ki tōna huimate, whakae ana kia tū te wahine ki te whai kōrero ā ko te karakia Māori anahe, I whakae kia tuku. Hakoa hore kau he toto Māori he aroha no mai tō Andrew Robb, mo te reo Māori, te rāngai pāho Māori, o tira, te ao Māori hoki.
Kia ora, Derek Worcester, Ngāti Maniapoto.
Mehe kōtuku rerenga tahi koia ko Derek Kōtuku, toto rewa Worcester o Ngāti Maniapoto, tūwhare toa. Kore hoki e wareware te kaihau tū, pawaka whakaata.
Say a prayer.
Can everything let us have this?
Let
just a prayer.
Ānga horo ana ko te pau whenua o Ngāti Whātua o Rākei te Makau o Tāmaki Makaurau, kai pupuru o te whenua e tupu matomato nei ngā uri o Tuperiri, ko ia ko Joe Hawke.
If we were not providing these services, these people would have, in effect, they would have nothing.
Hangatopa, hangatopa, kamate Ricky Horton, engari, ora tonu ana āna mahi, I roto I ngā kaupapa papori nānā noi whakatū, hei whakakāinga I ngā whānau Māori o te uru, o Tāmaki o te hiko te ika hoki.
One opportunity is to improve the lace, to become a better symbol, and to be a more iconic jewel for the rest of the world.
Whakamoi āna ko te kairaranga tira o te arawa, Ngāti Pikia o Ngāti Rongo mai koia ko tā Toby Curtis. Ā mangu katoa ana te ao I te hinganga o te kuini o Ingarangi, I noho ki tōna torona tapu mō ngā tau whitu te kau. Hakua kua riro nei te kuini tapairu kuini iri hāpeti te tuarua. E kore rawa e motu te here ki te whare ariki o Ingarangi, mā roto I te tiriti o Waitangi.